bakuze bo Mayagwa TV bakuze ibiganiro byacu turasubiye kubaramutsa ndabafinze rero umuntu tuvumbuye muri umwanya duhuye n'umushefu w'abaskuti aserukira aba baskuti muri iki kibanza rero twabwiye ko turi hehe turi kuri Saint Notre Dame d'Olohero rero reka tumwakire tumubaze igituma yoba yapfuye muhira akaza ngaha muri iri joro agakura abana b'abandi muhira akabazana muri iri joro muri agahinga turabaramukije umeze neza
ubwo turashima nawe
ko mwenga amasoni yabishe
kuko ntamenyereye ibintu nk'ibi
aha turi ku Mayagwa TV namusaba kunza mu Mayagwa TV
mwiriwe neza
bo twe turiko turarengana tubona abaskuti binjiye muri urupango rero ca tugira ubusutwa bwo kuza kubaza igituma muba muri ngaha n'icyabakuye muhira kugira ibintu bimere neza
batabizi banza manje nivuga izina nitwa Muyimbunda Kanyanera murira muri Group Santoba ku batara basanzwe bari abaskuti bisanzwe mu migi bw'abaskuti hari ibintu twita camp hariho mini camp hariho na weekend sutons hamatwe turi muri mini camp iyo mini camp ni gihe tuva muhira tukaza ahantu atari muhira iwacu ahantu nyene muca mubyumva namwe nkuko batuye ngaha kuri Saint Notre Dame d'Olohero hama tukaba tuhamaze amajoro abiri ibakaba ari ijoro rya gatatu ni kuvuga yuko minikon ni igihe dushobora kumara amajoro atatu cyangwa ane tutari muhira hama icatuzanye ngaha twaje muri formation twazanye abana kugira dushobore kwigira hamwe ibintu bitandukanye yego
none ariko aya masaha kweri ni hatari ariko koko byoza kujya abana b'abandi ubona atari ikibazo
mwisanze basukuye dusanze dukorera muri nature
none gashako nabonye amagrupu ari menshi byagenze gute
ngaha dukoraniye ngaha turi amagrupu atatu hariho grupu yacu ariyo grupu santopa hariho grupu premiere hariho na grupu etoile d'ours hama icyatumye twiyumvira iki kintu cyo gukorana hamwe grupu santopa ikorera muri komini Mukaza twaje dushaka gukorana n'amakomino yose uko agize intara yacu amakomini atatu hariho Mukaza hariho Ntahangwa hariho na Muha rero Etoile d'ours ikorera muri Muha twaje tuyemvita kuko dushobora gukorera hamwe nkuko nyene Group Santoba isanzwe ku batabizi isanzwe ikorera muri komine Mukaza twari twiyumviriye hamwe na groupe yitwa Lumiere dusanzwe dukorana muri Mukaza ku iparuwasi ya Mukiza Mweranda turavuga ati oya ntitwokwama dukorera hamwe nitwebwe gusa reka turondere indi groupe tukukorana kugira twige ibyo boba bazi bo babitwigisha nivyo natwe twoba tuzi twigisha gukora mu baskuti niko dusanzwe dukora icumwazi aragipartaja n'uwundi niyo mpamvu twashimye gutuma ko iyo Etoile d'ours isanzwe ikorera muri Muha yego
bo ntagukire gato abavyeyi babo bana baba baraborohe kugira babahe abana babo bashobore kuza kurara mu gahinga
murabizi ko ivyama byoroshe mu bisanzwe kubera ko urumva kurekura abana ngo bave muhira baze ariko kenshi turakunda kubikora ko ababyeyi turabimenyesha imbere y'igihe turabivuga tukabibwira ababyeyi ati urumva igihe kiniki tuko turategura ikintu kiniki nkuko basanzwe babizi kandi benshi muri bo barace mu baskuti kandi n'abana bakaba basanzwe babikunda ariko kuvuga ko byatworoheye si cyane kuko murabizi n'igihe turimo cya covid ntibyatworoheye cyane ni nk'uko twace tuzana n'abana bake urumva kubera ibyo bihe nyine dusanzwe turimo ariko kubaje vrema ntibyatugoye nk'uko nyine ku basanzwe batazi iby'abaskuti mu baskuti tugabuye mu mice ine iyo mice ine hariho abana bava ku myaka itandatu gushika ku myaka cumi n'ibiri hariho n'abava kuri cumi n'ibiri gushika ku myaka cumi n'umunani hariho n'abava kuri cumi n'umunani gushika kuri mirongo ibiri n'umwe n'abava ku myaka cumi mirongo ibiri n'umwe gushika kuri mirongo ibiri n'itanu iyo mice rero uko igabuye twese hari igihe iyo dushaka kwiyizira nyine nk'uko kwiga hari igihe twigabura muri iyo mice rero twebwe twaje nka unité troupe ni unité igize ku myaka cumi n'ibiri gushika kuri iyo myaka cumi n'umunani ni twebwe rero twaje ngaha kugira twigire hamwe twari dufise ama module nyine inyigisho twashaka kwiga ko zijane n'urungano rwacu urungano dusanzwe turimo ariko je ndabarongoye sindi muri urwo rungano ego rero ama module nayo ushanda kubwira n'ama module reka dupartage n'abandi bashaka kubimenya hariho iya mbere twahereye ku ijoro rya mbere ari dialogue entre parents et enfants iyo twayumviriye ko muri kino gihe nk'uko abantu benshi mu sinzi ko mubizi umwana aragoye cyane mu myaka 12 gushaka kuri 18 gushaka kumvikana n'abavyeyi ibyo navyo ntibiva ku bindi nuko abavyeyi hariho kudatahura abana n'abana hariho kudatahura abavyeyi umubyeyi urumva bashaka yandero yayindi yakuriyemo nawe urabizi ndibaza abashaka yandero yakuriyemo nyene abana baba bariyo bakuriramo abana nabo nkuko musanze mubizi imyaka iragoye kandi iyo myaka ni imyaka igoye cyane rero hariho kutumvikana twace tuza ngaha kugira dushobore kwigishanya tugerageze kwigishanya ingene twoshobora kubitahura neza kurusha hariho ni ijoro rya kabiri ari ryo gejo ryaheze naryo twashoboye kwiga dialogue entre garçon et fille nayo twayibonye gute ku myaka 12 gushika kuri 18 hariho ukuntu umukobwa n'umuhungu baba bibaza yuko kuyaga ari ibindi baza kuyaga twashatse ubwa twe ibintu nyene nko ku myaka nyene ucuvyumva muri iyo myaka ingene twoyaga ngene byogenda uno munsi naho twize les éclaireurs et la religion ego twashatse kugira abana tubigisha ati est-ce abo ba éclaireurs bari muri abo éclaireurs n'abantu bari muri iyo unité troupe bashobora kwigenza gute muri religion yabo bashobora kwitwara gute mu myemerere yabo nkuko mubyumva ndabibasigura ubwa mbere mouvement scout ni mouvement laïque kuvuga yuko twatumiye mu musulman twatumiye umukitwa twashaka no gutumira umupadiri nakoze
urumva nanjye ndafite ikibanza cyo kwinjira mu scout
ni ukuri igihe cyose uzobishakira
cyangwa unyambika amapete mugaho
oya turashaka kuguha iyi turashaka no kuguha iyi kubera imyaka ufise woshikira
ndacyakura
oya woshikira nga ariko ibi inye worinda kubikorera turashaka no kuguha fleur n'iyi shati ariko ibi bindi barabikorera
bakunze wa mayagwa tv ibintu biga biraryoshye cyane ariko reje nitiro turabafana gose kishobora kumara amasaha abiri ntasinziriye eske nzoshobora gukesha
ibintu byose birigwa ni kuvuga yuko nanjye sishobora gukesha sindabikubesha ariko ibintu byose biva mu kwiga uko abana baba babayeho muhira siko baza kubaho ngaha ni kuvuga ngo umwana ashobora kuba muhira iwabo uko abayeho ni wa mwana barafise umukozi barafise n'umubone ni kuvuga ngo ahejeje gufungura cahamagara umukozi nkurira ahejeje ashaka guhanagura ikirato hamagara bone ati genda umuhanagurira ibirato ariko ngaha no kwiga ubundi buzima ni kuvuga yuko ngaha rumva n'ubundi buzima nta mukozi twazanye nta gisafuriya rumva twavanye muhiri wabo bazanye n'umukozi yiherekeje cyose nitwe twabyizani kandi turafungura turitekera twenyine abo bana mwumva b'imyaka 12 gushaka kuri 18 turitekera kuryama naho tuvyumva nta mama atera twazanye ngaha anye
turabashimiye cyane
murakoze namwe n'ukuri abantu benshi basanze babizi aho kubwira wese sinzi igituma utabizi abantu benshi barabona abasuhutse bacabimenya gusa ndibaza sinzi ko waberetse tujya tuntu duhari iyo batubonye gusa cabyibwiriza
ko tuyana tubonye kandi naturayemo ndaryama ndasinzira ndagona urumva ni ibintu byatanye none bisaba iki kugira umuntu yinjire mu mwaro w'abasuhutse nagiye ndashaka kuza nambara uko ubu hama ajya munyigishe kuri ari joro
nibaza ko basanze batabizi abasuhutse ni mouvement laïque buze mouvement laïque ni kuvuga yuko n'umugwi udasaba ikintu cyacu cyose uri umukitwa ntibiraba ngo uri umukitwa uri umukatolika ntibiraba ngo uri umukatolika uri umumizirimo ntibiraba ngo uri umumizirimo twigishanya uko bisanzwe bihari ariko twigishanya na cyane cyane gukunda imana kuko twese turayizi kandi turatwibaho turayikunda rero ushaka kuza karibu ntibatwita na kimwe bisaba dukora umuhari 14h45 iminsi yose samedi kuri lycée municipale Nyakabiga
kameramani wumvise samedi no gukorokerayo bakunze wa mayagwa tv turabashimiye cyane turi kumwe na shefutene ngaho w'abasukuti yatubwiye byinshi turamushimiye cyane
murakoze cyane nawe
bwira abakunzi wa mayagwa tv
abakunzi wa mayagwa tv murakoze kudukurikira
bagire gute
muca muvyumva na murayikinge na byose bica bibitse
yeah, subscribe gose wasubira wagiye Wakoze wa Mayaga TV.
Murashaka kugira subscribe.
Yego, namavuta. Wakoze wa Mayaga TV. Turabakenguriye cyane.
Chef, mangue. Tudo bem? Tudo bem? urakoze. Alo, aha ari abantu 15 personnes. Agapapuro twahaye. Baza kubaza ikibazo. Kubera iki papa, kubera iki mama. Icyo mwandika. Donc wone wari kudusha. Kubera iki papa kidushe, kubera iki mama. Akunda orange. Ikibazo dusha. Ubu baza ikibazo, twa tubaza mama cyangwa papa. Kubera iki papa, kubera iki mama. Mas agora vamos voltar a ter resposta. Correira, aqui no meu clube. Tudo bem? Olha, não vou pôr ligado aí com a chave no som. Tudo bem? Então, o meu rabaza não é muito anguinho. Correira, co. Então, frase e meio, você coloca o chave. Tudo bem? Et vous vous répondez. Oui. Oh yeah. Oui, je suis le plus chanté pour ça. C'est ça l'exercice. Now you ready? Je suis le plus chanté. Ah, je suis le plus chanté. Ah, je suis le plus chanté. Tu es le plus chanté. Tu es le plus chanté. Tu es le plus chanté. On y va. Où tu as le plus chanté? Você se romantiza antes. Nem você é um grande chalane. Qual é isso?